band wameifanya tena na tena na tena tunaisema. Man, kama mnasikia you're doing the right thing, au sio? Endeleeni hivyo hivyo, you're on the right path. Kutoka hapa sasa, conquer Africa, conquer the world.